de Pakin, ya wono na ye nyanom oyema yania owasi ya dana si wo mpaibom efite ni tumi so enumo nyam ebrade enyina so eni tonya twitrase nyempate dama ewa mwura no onwanwa ensentrenyura oyema ne ye nwanwa onkwana otumi ye And then so the young man say, "Oh, will you yourself and then you know, any money and none of them, any of you dear. Oh, be a more woo, plenty of them. Now, oh, plenty of you pay it. Oh, my bra bustle. I'll point out, oh, dear, my aim. And you have someone. And you want more someone to her. And then so would he be a so. And I was said, I was said, I was said. I hear you, yummy. And no one can study dream. And I was said. Wado moja wafi ya guya sonu. Adumu niti. Amen. Unia. Kwa maa dipati nye ni unu. Ninsanu ujuma. Ujinono. Yadi ya meka sayi. Eya anopa nondi. Yadi ya naba yadi ya uwo. Adi asan. Ninsanu ujuma. Ujinono. Kwa kaa woye. Eniti ya nano peyi. Wanu kwaane senu. Wanu kwaane patanu. Aye yin kani din da da da. Ifasa akwenye iso. Ewa ni dinimu. Yesu Kristo na agreti nini. Ema etie kwa. Etie Prophet Kenewu TV. Omo tie huwe siho. Ima mwini na akwaba. Mwoko tuwara itie. Nami asem. E mkwansi yuno. E pem. Ono mkwane wono. Ono mkwane wadima. Enene buwa ya kira. And it's an el anopay. One shrama, of my throat beside there on your mamma. Nadum Mujana, I didn't to me, I don't need to. Amen. Onya, and then so I may have some. Now, same leading me. Only friendly be a give me. Now, with a couple of whom one, a man born. Blind, receive sight. Ya wunu ni freni. Wani ya wua ni, wua wua, ebo mpuno. Ni freo, ebiye niyo, ensentrene, oye manu. Eni ti mumi ya nkentai, niye ntie, angongo juma, eno oye dama ye. Yo ye nsemre. Ye kwa, trokunkunu, yuhani nguma, Eti nkron, ifri ba akon. Eko pinon son, na mumi enti e, enkwa hina butirino. Nasem, ba akon inye, na ori che mwono, ohuni nipe bi a, nye nye tula. Na wo mu, nye nu. Ene esi ya fo nubisa ane se, rabbi, Why na waye boni? Yei ana neja ana nena. Se wawunu unifrayi miensa. Yesu biya se enyewi ana neja ana nena na ya boni. Nemum se unyankopon enyuma bedegi. Ewo ni mu. Enayi. Ese yense. Adia chi. Ewo koyi. Ye ye die. Osuma ameno. Enyuma. Anajo ba. Obiera entime nye. Ejuma. Enyum. Miwo riasi. Mini riasi hain. Enisia. Okansa ano. Okoto okansa no otuntesio gumpem na wodi ntesio no fra dotie na wodi dotie no esra onipreni no eniso yetatu ana okatre no se ko huhuru so ewo tadie sola eni nsentren eni Nsen, ene ɛne nsɛnkyerɛnne deɛ wasoma me no mu ɛna ɔsii mu kɔɔe kɔhohoro so na ɔbae na ɔhunu adeɛ. Amen. Anuanom, sɛ ɔne ne bɔ mpu ne mpu a ayaresahene no ɔno nko ara na atim sa, ɔno nko ara na ɛyɛ nsɛnkyerɛnne, ɔno na ɔsa yadeɛ maa dɔkotafoɔ na wɔde ho akatua. Ɔyɛ onyame nwanwani o, ɔyɛ nsɛnkyerɛnne wuro o, ɛno nti onua, ɛno na ɔse yɛmfe yɛ haw yɛda dwene ɛnto no so, ɛfiri sɛ wɔnim yɛn, ɛfiri sɛ wɔtumi yɛ, wɔyɛ ma ne yɛ nwanwa, wɔyɛ ma ne yɛ huhuuhu. Ɔno nko ara na ɛtumi yɛ. Ɛno nti awia yi, onua, fa dadwene no fato no so ɛ. Ɛmoa wura, ɔno nko ara na ɛbɛtumi aboa wo. N'akyi obi nni hɔ, n'anim obi nni hɔ. Mom yɛnkɔ baako no ɛ, yɛntie ne yie. Ɛna ɔretwa mu no, ɔhunu nnipa bi a n'ani apira ɛfiri n'awoɔ mu. Wɔhunu n'adɔeɛ, wɔhunu yie o, wɔamu n'ani agu so. Wɔyɛ adeɛ nyinaa papem, mene mmienu, wɔtwe yɛn koma sɛ yɛnya obi adɔeɛ a ne yɛtwetwe yɛn nan ase. Deɛ ɛwɔ ne yɛde sie. Obi abɛsrɛ w'adeɛ, w'ankasa wonim sɛ wo obi pepee, ɛnso nnaadaa nti ɛne aturo nti na wobɔ no atirimɔden sɛ ohunu nipirani no a n'ani afira ɛfiri n'awofoɔ mu. Na asuafoɔ no ɛbisaa ne sɛ, Rabi, hwan na wayɛ bɔne? Ɛyɛ oyi anaa sɛ n'agya anaa ne na? Sɛ wɔwoo no onipirɛ yi, ɔnim yɛn, nanso nnipa mpɛ nokorɛ. Nnipa dosum adeɛ ne nnipa adwane no, ɛfiri sɛ yɛakwan ntene. Ma mɛnto aso ɛ, mmiɛnsa ne nie. Yesu buaa sɛ, ɛnyɛ yei anaa n'agya anaa ne na naayɛ bɔne, na mmom sɛ Onyankopɔn nnwuma ɛbɛda adi ɛwɔ ne mu. Nnɛ yɛ turodoo, wɔyɛ nɔkwafo, ne nnwuma da adi dɛm biara ɛwɔ yɛabrabɔ mu. Yɛɛkɔ a Nyame wɔ nkronkron ne yɛkɔ, ne nnwuma no ebi no no yɛɛba a Nyame wɔ nkronkron wɔne yɛba. Yɛyare a yɛsu gu no so, ɔno na ɔsa nyarewa nyinara a wɔnyi biribiara. Ne nnwuma no ebi no no, ɛno nti na wɔka kyerɛ n'asuafoɔ no sɛ, sɛ yɛ a Onyankopɔn nnwuma ɛbɛgye adi. Onua, yɛagye nkwa Yesu Kristo. Wayɛ bebree, ɔgu so ɛyɛ ma yɛn. Sɛ home, wosɔre yɛ wo home, me nso me home. Wofidua nyinaa home. Onua, ne nsa no nnwuma ɛnwanwa na ehu ne wɔ nnwumadeɛ nyinaa. Enum ne nie, mewɔ wiase yi, me ne wiase han ampa ara nso. Wonya no a na wasɔ ne mu yie, ɛmane na mmoa nni baabiara ɛka ne ho. Wɔne ɔdi ma ɔkoma kasa kyerɛ ma no no ayɛ awie Nyame. Wɔne ne wayɛ nnipa kra nkwagye ho adwuma, na sɛnnua no so na ɔteɛ mu ne wayɛ nnipa kra nkwagye ho adwuma awie na yɛturo do. Nanso nnipa mpɛ nokorɛ, nnipa dosum, nnipa nno Kristo. Ɛnkeɛ mfeɛ abrabɔ ɛnto tata, peɛ mane ɛnkɔ baabi a ɛni so yɛtutu yɛ nan sie. Abosomdan mu ɔno ɛhɔ ɛbɔn. Adeɛ nti na meka saa, makɔ bi da na mmoa nyinaa wura wogyaa n'akyi akọ abụchum dem ẹni onua die wo ha no ẹhọ obiara ni hwa obetim aso mu ọno nkwa na eso nipa mu dia yu dia wuye enkwa kwoto ase na emwa wo wo wiase kose wo tumo ye woni wiase han ampa nso ena no pei mi kase be bia mewo awia eda so nsa no nyuma ebi no no wayama yani a moma yani nso nia no no nia mu no nia nsom no nia nsore no efi se waye bia ma ada san nipa dai ani wote asase so a won home onua wan home a wuye owufu o enso wode ame free akwamfo ohome abeyifo ohome atutufo ohome obiara ohome enso hwe nipa se yebedi bone adi nipa due ya bo adwaman adi sika se wodi si dan onua sakrawadwene sakrawadwene na nya saa na onwene wo momie nto aso e ọka saa no ọtụ ntasio na wọde fere a dọteɛ na ɔde dɔteɛ no ɛsere a onipirani no ani so anwanwa adwuma na ɔyɛ o onyame wɔ ɔda o sɛ wugye no di a ɔbɛyɛ ama wo ɛnsɛnkyerɛni na ɔyɛ o onyame wɔ ɔda o sɛ wugye no di a ɔbɛyɛ ama wo ɛno nti na daa ne daa wɔbo yɛ kɔkɔ wɔse yɛmfe yɛ haw yɛda gyene ɛnto no so onua wo se wo nso wonyɛ sutie na deɛ wobɛyɛ ana abɛyɛ na onua ɛnyɛ asoɔden ɛnyɛ honhu bi na atetere wo onua dwane gye wo kra nko o na bɛfa yesu kristo sɛ wo kra ɛne wagye nkwa na baabi a wogyina no ɛɛtoro sɛ womfa ano a wonni nko o momie mu abrabɔ kronkron yɛgye bɔne akyɛ ɛno ne yɛde atete yɛ ma adwene no asɛe aporɔ awu ne nyinara ɛyɛ bɔne wɔde dɔteɛ ɔto ntasio ɛde fra a dɔteɛ what a mighty miracle working God ɛno nko a na ɛtumi yɛ deɛ ɛtwa toɔ no na ɔka kyerɛ ne sɛ kɔ kɔhohoro ɛso ɛwɔ tadeɛ solar nsɛnkyerɛne aseɛ ne sɛn deɛ wasoma wowɔ no deɛ wasoma no no ɛmu ɛna ɔsii mu kɔɛ kɔhohoro to na ɔbaeɛ na wahunu adeɛ onua yɛ nifirɛ o yɛwo no ne mmɔpra ase yɛwo no nyinaa ne wɔ yɛani afira ɛnso wɔne awura mu awura ɛbɔ mpu no anwanwadeɛ ɛne nsɛnkyerɛne ɛna ɛsiiyɛ ɔno nko a na ɛtumi yɛ na nnipa yɛaso ɔdene momeɛ nsakra yɛsu ne yɛne ne nante yie na opie n'anim onya mu a mene wo mmienu yɛnsie tiri ase ɛnɛ na ɛwɔ yɛn ɔkyenani wɔ yɛn momeɛ nsom no ɛmmɔ abrabɔ kronkron ne yɛatumi de ɔno ahoahoa yɛ ho woni kristo a onua awerɛ ho ne kyerɛ sɛ abɛn no bɔ mu a ɛhe fa paa na wobɛdwane apa waamɔ abrabɔ kronkron wodwane no nso ɛnyɛ yie ɛkwan no yɛ baako pɛ ɛno nti ɛnɛ awie yi momyɛ nsakra yɛsu yɛne yɛ ma adesua a ye bone no ya so a che eni ti awura mu awura mu ya moboye hia ho e ene ye da popra wo di amaye wo mu enfa wo dani da wo bo won kokko hu wo mobo oni asakra wadini wo gina pon nati na bie no ni wo mremu na kuma emu aye dududu esuma dokro no no wo mremu na han no mremu okronkron yada wasi akonya wo di amaye ene humi aye humi eburade anyina so asedan kan da 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 na upe ni epeye oni ame kanfo na ma se nene owo ye wuye biara ba bia wo biara fano na ka kire no awura mu awura enedie yi me pa o se me kra ne ma je nkwa bra men sura ba mu na me somo e tri na ekro akopem e da wo beto nsa apre me onua o gina wo kunu na ti wo beba mu na wo beti o wono nkwa na timi ye ya da wo se ye yi wa ye ye ma wo so ye ni efidia ani ye ma aye ye nka o din da 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 se ne nso wa me akonya aseda ye odia onkonkon buafo buafo ena ti do me hene ye kata paso ye nim tama ye kan ye ni gu so be ne wa ma de patin e wo wi ase apene nyina aye ne bna o mada so won kwamu a na ye base mu oduro aseda nka o da 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 na wo pensu nyi peye ene wiye yo ubo ni a wa pre no one ne yire ene ne ma ene atiefo a wo munso atie ho asi ho se dani da o metie nyame asem nufusio no wo manya bia nom wo mu de atete ye ma aka kire afoforo a wo munti asem no da ama wo munso asakra abrabo funu a wo mu wo mu utumi ade nyina aseda nkan na wo penyi epeye wadu moja no wasu agu maso yada wasi aya wie nyame udi mu ana wasem aba e wo Yesu Kristo na adretini no wo penyi epeye adom no nti amen.